Olege mura mufana.
Ego tula mufana.
Olege mura mufana.
Come on, ego tula mufana.
Bali.
Ah. Umutiki. Udushaka umuziki ndugishakare kugwe. Udushaka umuziki ndugishakare. Udushaka umuziki ndugishakare kugwe. Bro. Kabisa. Ndababwira neza yuko igisare cyashitse mu gisagara. Umuririmbyi Baraka Olegue. Uno mwanya ari the games uko bwanje ni shema ridasanzwe ndanaryohewe cyane gose niyo mvuga ngo akamwimwe kose donc kamwe ari kose duheruko mbegurazi yuko Olegue afite ndimo na Big Fizzo na Satubi na Kidum
ayo makuru nenda yafise ko sinari nshobora kuvuga kuyasohora
Olegue afite ndirimbo afite ndirimbo afite collabo Olegue afite collabo Olegue afite Olegue afite collabo afite collabo na Blues Melody sivyo afite ndirimbo yahuje Blues Melody Big Fizzo, Satubi, Kidumu, Malina, Nibenshi, waririmbye benshi. Ndakuvuga izina.
Ujyo wangaririmbye.
Ndavuga izina.
Ujyo wangaririmbye. Yes, sir. Bakunzi ba Hit Top TV, the number one channel, the number one station in our country. Mwameze fresh. Nizere ko mumeze neza ku mpande zose zisi. Iyo mvuze ku mpande zose zisi, ni ku mpande nyene. Zino si dusanzwe dutuye mwaho ni he. Bashatse kuvuga Canada, Australia, Oman, Saudi, Qatar, Dubai, mu Rwanda, Tanzania, Kenya hose aho dufise abafans bacu badugurikirana. So today uyu munsi ni umunezero udasanzwe. Mvuze ko ari umunezero udasanzwe, ni umunezero buri murundi wese ari hano mu gihugu eka no hanze y'igihugu uno munezero ategerezwa kuba ufise yumva nyene ko yishimye nyene nk'abataranigo batigera bananigwa ni Alvin Gucci Fisiki Gwanisho cha Hit Top TV, the number one channel in our country. So right now bakunzi wa Hit Top TV murabona hanu turi kibanza turimo kwari kibanza nyene cy'amateka musanzwe mubizi nkaba ndi kumwe na muganga mutaranigwa vibe killer vibe master Kirumara mumziki ndundi aka nyingi sana ni Landrypromoter Olegue mura mufana
ego tula mufana
Olegue mura mufana
ego tula mufana
Bali
ah umutiki udushaka umuziki ndugishakare kugwe udushaka umuziki ndugishakare udushaka umuziki ndugishakare kugwe bro Kabisa.
Landrypromoter
ndabaye. Ndagiye cyane ndabaramukije cyane gose byimva mutima abakunzi ba Hit Top TV bakunzi ba Landrypromoter umuganga umutananigwa tute hagizimya moto famas vibe killer giseruka rukambye ntwari kirumara muziki burundi Mr Black FM Mr The Star System ndabakunda cyane gose ndababwira neza yuko igisare cyashitse mu gisagara umuririmbyi Baraka Olegue Uno mwanya ari the games uko bwanje ni shema ridasanzwe ndanaryohewe cyane gose niyo mvuga ngo akamwimwe kose donc kamwe ari kose duheruka na kera dukorana igani bro
Ubuzi ba Hit Top TV uno munezero kano kamwe mwe ndiko ndamubona mwe Landrypromoter mazigiye kinini sana ntamubona kuri surire muri ko murabona yeki kibeshe cha tari yari ubona twenze ubwo abafize umunezero udasanzwe uyu mujama Landry Safi lakini papa.
Ya meze neza cyane ndashima ndashima imana tuko biri kose tu.
Uwo munezero usangize basi abariko baradugurikirana muri uno mwanya.
Bon gushikura umwanya no babwira neza yuko muri Vyose Baraka Olegue uno mwanya ntakiri mu ibohoro rikuru rya mpimba ari the games ameze neza twari turi kumwe mu kanya ameze fresh ubu ari the games umugiye gutanga kumubona mu bitaramo bitandukanye mugiye gutangura kuronka vibes iwe mu biganiro no mwanya ashobora kuba arashobora kuzanya kano kanya mu kiganiro ya mu kanya gatoya tu
ni gihe kinini sana twari tumaze tutamubona Barack Olegue OLG reka nawe tumwite ko ari umutananigwa nawe kabida ari umutananigwa ukicyumva ayo makuru Landrypromoter Ayo makuru uki yahabwa wari uri he?
Amakuru mazigenda yafise jewe bon muri make sindi umuvugizi wiwe. Oya sindi umuvugizi we vyinshi azovyivugira wewe ariko je ndi umwe mu bantu bakurikirana umuziki w'u Burundi hagufi kandi ndi umwe mu bantu bakunda umuziki w'abarundi urumva iyo twumvise yuko hari umuririmbyi ide games ah yaramaze imisa ari mwibohero uri kuri ryampimba ubutumwa nako ramwiyegereza urumva sinoreka kubishima sinoreka kuvya apresia sinoreka kuryoherwa urazi ko na Benturo twarabimukoreye ndaryohewe tu abo amakuru nsa ndafise amakuru nsa ndafise tu.
Yeah. Ukiaronga base uyumvise mwo gute waske bana OLEGUE now is yani is free now.
Yeah.
Muri wewe nata unambia uyo mood muri uwo mwanya bro.
Dogoyi ntwakozigana dogo twageze gukora ni kiganda ravuga ati urya gufunga umuntu bisigura yuko donc kuba wahantu ijya mbere ijya kabiri ijya gatatu hama uwo muntu kazi ukamukora muri societe ugira ntiyanduza abandi. Rero abajeje intwaro barashoboye kwiyegereza abajejwe ubutungane donc abari mu by'ubutungane bageze kumwiyegereza bashoboye kwiyegereza ico kibondo kugira nabashoboye kugira byinshi bahanuye baramukosoye kugira bishoboye kuryoha no kugenda neza rero je nibaze neza yuko wari fresh ari ameze neza meze fresh tu kandi nimba bashoboye kumwiyegereza bakamuhanura ndibaze neza yuko bigiye kugenda neza ko OLEGUE vraiment ni abatumvise ni abatumvise cyangwa atakomye azoba atari uwumva cause impanuro OLEGUE amaze guhanurwa sinibaza ko arundi muntu ngamurinda siramaze kuzihanuka cette fois-ci nibaze neza ko hari byinshi bwiye gwindo kandi zera neza OLEGUE n'umwana mwiza OLEGUE n'umwana afite discipline burya kandi OLEGUE n'umwana uko biri kose n'ukusanga nyene ibisanga nyene vya bisanga bishikira abantu kame n'usanga nyene ibintu nyene vyashikira abantu wabundi OLEGUE s'umwana mubi.
Nuko ari umuntu wawe wa hafi cyane OLEGUE wewe ubaza ko bizoteba OLEGUE ahinduke tumubonye kandi kuyindi shusho tutari dusanzwe tumuziko
ya je nibaze ko OLEGUE tugiye kumutanga kumubona tugiye gutangura kumubona ya
kuyindi shusho tutari dusanzwe tumuziko
ishusho
uvuze ari ama commentaire umva Landry ugiposta yuko OLEGUE ari free yide games ya kuri page yawe no kuri page ya Hit Top TV harama commentaire menshi nagenda somo menshi aho bavuga ebana ngo azosubire kandi akora ivyo bintu canke abandi bakwatase bavuga ngo mbe ayo makuru Landry uko raduha burya nukuri ishatse rero gufasha ku bafans bagukurikirana ndetse banakurikirana
udahinduye ijambo ishusho y'umuziki umunyamuziki yamara umunyamuziki ico ukora nico kikuzanira ingaruka nawe urabizi ko amawagize ikibazo kandi uri kuri micro rero ntukujya kumushofera gatwara imodoka ashogira accident umukameramani ariko arafata amavideo ugasanga amajwi niya amasanamu niya yafashe cyangwa aratakaye ivyo rero birashika ivyo nibishikira buri muntu wese OLEGUE kandi kwanya ride games yaramaze igice cy'amezi atandatu ari mu buri kuri ryamimba utungane bwarabiravye baramukurikirana bamuherekeza n'impanuro bareze baramutezurira rero kuvuga yuko ngo yuza murindi shusho ahubwo aje murindi shusho y'ugukora cyane abona OLEGUE gushika mu MFISE ndirimo zo muri 2025
tukovuga ko okay OLEGUE azoza aje kandi aje gukora cyane ariko ikintu kimwe ashaka kumenya Landry OLEGUE hari umuntu peut-être tuvuga ko marumaze igihe muna kontaktana muvugana nize manuro nka zitatu mwakunda kuvugana ibintu tuba tutazi twe
bon OLEGUE twamituyagira hamwe kijanye na team management yiwe twaramituyagira hamwe ibijanye na respect haba mu bantu twamituyagira hamwe ikijanye na collection ya lyrics indirimbo ziwe ivyo ni ibintu biratwaye twayaze ko cyane nibaze neza mpereye ku cyambere ka duhere kuri lyrics hajya umuririmbyi ariko arandika indirimbo kenshi ari bon ari ikintu OLEGUE akwiga cyo gufobika yani donc gufobika rero ivyo o Jesse ndumwanditsi w'indirimbo ariko nibaze neza yuko nkamwe indirimbo yonca mu gutwi nawe ntu nitwahava twumva bimwe twese nabandi batandukanye rero igijanye na lyrics turagerageza turabe tukirabire hamwe igijanye ni respect donc icu kubaha urashaka gusanga hari ibintu ushaka gukora kuri stage cyo gukora imbere y'abantu ugasanga biko biratuma bikoronera brand bikoronera career yawe ibyo biri mu bintu twagarutse ko cyane ya
nigiye kirino muririmbyi Barack OLEGUE yaramaze atari ngaha mu gihugu ugerageje kubiraba abantu abafana ukungire bamwakiriye nkawe wo muganga mutana nigo wabibonye gute
ya ngene bamwakiriye yakiriwe neza cyane bon kubwanje je ntivyantangaje kubera mpita rakaze mpita afite ama hit song ararenze byatezo ginda kujya ahubwo mbere nuko gusa bitakunze umwanya watubanye muke ulege twugiye kumutura na makonvoy bana imodoka nk'igihumbi tuye gushikira umuziki w'Uburundi rega rega leta irakunda abanyamuziki leta iradukunda rendera leta irakunda ugwaruka leta ni yanka ulege ntimwankana gatoye Oh yeah, leta ni yanka ulege. Ibyo bintu hagira umuntu azusa no kubivuga. Leta ni yanka ulege. Leta iramukunda. Leta iramukunda ulege. Nye ni cyubara umukuru w'igihugaruzo kuvuga kandi ami de gene.
Ego.
Numugenzi ugwaruka. Ulege nawe umwe mu gwaruka kandi guhiteza imbere biciye mu mpano za igiwe.
Ego.
Rero leta iramukunda ulege, leta irakunda abanyamuziki. Leta irakunda abanyamuziki. Asigaye uko abanyamuziki ubwabo rero baje hamwe ahubwo rero baha ama projet leta. Eh itabatangwe kubatunganiriza rega terakunda abanyamuziki.
Okay, abahora basi bavyibaza kuri ico kintu nyene wejeje kuvuga. Aho banavuga ko ah, ireta niyo mutezurira bakagoma bashira ku imihari kuri leta yacu. Ngiye tuzi ko leta ari nyene ikunda ugwaruka kandi ikanadushigikira mu bikorwa byinshi bitandukanye.
Ya leta je nimaze neza yuko leta ni twebwe leta ni jewe leta ni wewe sivyo twe ni twa tukwiye kwanza kuraba yuko mbega kora buri gihugu cyose gifite amategeko buri gihugu cyose gifite amategeko rero twe ni twa kuraba ko two turakingera mu mategeko dufite mu gihugu cacu ko iyo gitagira amategeko nkubi yabe gihugu cyagitagira amategeko usanga ibyasho biri muri iki gihugu ari byinshi rero mu gihe rero leta ni jewe kandi leta akaba wewe kandi mu gihe leta nyene igize amategeko ayigenga ifite amategeko ayigenga Wewe kwanza wewe leta nyine ubanza kwanza kubereza ayo mategeko kugira igihugu cyawe cyiza kigende neza rero tubanza kwanza kubereza kwanza amategeko tukubereza amategeko kwanza y'igihugu kugira ntashobore kudufata sivyo naje kudufata ama twaza kuyubaha rero hamwe bindi bikaza mu nyuma eh buri gihugu cyose gifite amategeko eh ntuvyibagire
kubandi baririmbye niye mpanuro wotanga kaka
abaririmbye banono bahantu babwira yuko bo
uri mu bantu bafasha cyane abaririmbye kandi bakabakurikirana mu bisata byinshi bitandukanye sasa nawe baragukunda kandi baranagukurikirana ivyo uvuze barashobora kuvyumva bakanabigenderako niye manuro
ubaga aya manuro no abaririmbye nuko kwanza bukubaha amategeko y'igihugu hama bagakora umuziki umuziki udafa abana nka ulege numwe wari nemeza yuko bafite talent irenze kwanza ulege ash ulege aje kudukoma amahiti wallahi turago ibyo kwanza bari imvi yuko biga kwanza gukora imiziki idapfa sivyo umunsi rwose bari rivye nka ba franc generation 80 ba la rijo bafite indirimbo zida umva indirimbo zabo ziguma za kuri kageze za ziguma ari indirimbo zidapfa rero abaririmbye bakwiye gukora indirimbo zidapfa hama bakaraba ukungene bashobora kuja hamwe kwanza first bagakundana bagakundana kuko baraza atari urukundo nta kintu na kimwe bashobora kwishikanako bamaze kuba bakundana babanze kwanza kubahiriza amategeko y'igihugu urumva bubahiriza kwanza amategeko y'igihugu hama bakundane sivyo hama baririmbye indirimbo zidapfa bamaze kuba baririmbye indirimbo zidapfa hama iterambere ryabo aho director cyabiba kuko muririmbye nazofungwa yubahiriza amategeko y'igihugu umuririmbye ntazogira ikibazo mu gihe hari urukundo hagati yabo sivyo umuririmbye ntazogira ikibazo mu gihe indirimbo ziwe ziba ziri ku mwanya kandi ziba zidapfa hari indirimbo zidapfa ziba zimeze neza
okay ngo baririmbe ngo indirimbo zidapfa
ngo ukuri izi ndimbo nkuru kuri yasa
ego
abaririmbye urabatse sasa biri na indimbo
ego
rumuzi indirimbo nikivugo ugaba bibiye jamani babihevse Yeah, that's why.
Okay, ngo baririmba indirimbo zidafa mbe ugerageje kubiraba bohindura kukwandika indirimbo zabo cyane ivyo genda guteka.
Bon, vyose ni strategie, vyose ni strategie. Hari indirimbo zidafa nawo ushobora kuvuga ati zino ndirimbo. Na uvangura crée abasu fobekere none z'abatanzania ntuziririmba bintu by'abatanzania ibintu biba birimo. Abanyamerika bose mugabo niko twebwe ngaha iwacu mu duhagaze mu cyo nakaranga irimba ikintu basi utume basi je sindacyumve
eh aho mengo hari ibintu bizogorana ukuntu
oya nishobora kugorana ari babikora wangu ari ndiri mugazi uziyemo amafere nga maboro ariko wowe ushobora kuzimenya ngaha bikakugora umurimbyi nawe umusiguza ati ndirimbi wowe dusigura ibyo waririmbye muri indirimbo akabigusiguka nako akabiha iyindi nzira kandi bikagenda fresh ugasanga sinabije wowe uyumvira ari byo bacu barakaza ahubwo tuba supporting tubashigikire ya
Ni Landrypromoter muganga vibe killer vibe master agerageza kubaha amakuru menshi atandukanye kubijanye nyine nino industry mu gisata cy'umuziki.
Ubwo nababwiye bavuga ngo ndi manager biwe, just ndi manager wa OLEGUE.
ije biro rakunda kuvyibaza ko bane
sindi manager wa OLEGUE
ibintu byose usanga ebana ngo Landrypromoter umubona mwo kuvya OLEGUE duho muco nico kintu ndugu
yawe none niwe wenyene gusa
ariko kwa OLEGUE uri hafi iwe cyane
oya oya ndi hafi abarimvyi bose jewe ndi hafi y'abaririmbyi bose
ariko ni kintu nyene abantu gerageje kubiraba kaka baracibaza ku cyo kintu najeje nyene narakunda gucibaza ku bwa mbere naragitohoza neza mu ukuri ndakuze
OLEGUE ni umuririmbyi w'umurundi nanje nkwiye gushigikira kandi OLEGUE je twacye muri OLEGUE je twarafunganye face jurabize kandi OLEGUE ari mu bantu batumije mbona umuryango wa mpimba urumva gye n'icuti yanje n'umutuyi wanje ni petitfire yangu behind you muziki yeah
Kwa kunzi wa Hit Top TV, the number one channel in our country ni wa muneze ronyene tuguma twishima bivanye no kungene inchuti yacu mugenzi wacu umuntu wacu wa hafi murundo mwanya ari itegemvya ari mu gihugu ari kumwe n'umuryango bariko barajyohe go kungene OLG avuye hari ahantu ariko amagara yiwe akaba ameze fresh kandi nigiki basi Landry OLEGUE yari yarakwemereye akubwira nti je ni nasohoka nzokora ikintu
andiki message kwanza mbwira
mu runaka
mumbabari niko ndara muri telefone niko ndagerageza ture ko tushobora kubazanira OLEGUE wanyu ariko ntibirakunda ngo hewe ndasavye ikiganiro cha ngo hewe ndavye ikiganiro cha Alvin mubarire na jewe andonderira mu diaspora usigaye urondera aba diaspora kamuse
ni Alvin Smith
Alvin Alvin Gucci Alvin Smith
oya na Gucci ashizemo la
Alvin Alvin ni Urondera mu usiga uri ku usiga urondera ba diaspora.
Je gatano abo mfise ka.
Ngene ma.
Je na abo mfise.
Ngene wacu.
Ndabona ni munkwegere ni munkwegere bahungu. Ndacyapambana ndacirondeza ni munkwegere geze ndu mu commissionaire wo kuronderera abantu ngaba diaspora. Ubwo naje fuye ko oya. Ko naje we murabitsi ko nawe mfise. Kaga je nashaka kumenya. Dugu yao. Jena shate kubenya kugira turangize kino kiganiro. Yeah. Shaka kumenya kinu kimwe. OLEGUE basi yoba yaragusezera nija kubwira ni jewe nkaronka amahigwe nkasohoka merewe neza. Ni kiye kintu cya mbere nshobora kuzokora?
Mchawi kalaba, mchawi kalaba. Rafiki yangu hivi mina atanipereka. Mugizi na mwini ye ugwego. OLEGUE. OLEGUE Shozi za tokumusumu, baraka OLEGUE. Aba Nyagwanda, aba Rundi, aba Kongomani, aba Tanzania, bumveneze kumuririmbyi baraka OLEGUE, uno mwanya. Is free. Ari the games.
Cyane gose. Yeah. Mwebwe mwafashije mu kumusengera OLEGUE. Mwebwe mwafashije.
Nureka ngo kugushimira umuntu bita Marcus Chamamare, umuntu bita Jimmy Bantu Boy. Ebana Jimmy, big shout out to Mze, ubawe cyane. The B face on the floor, Bay Music, Master Lent, Kiriku Akiri, nobody in Zibane Shwagi Kumuraba, Sat B, Bantu Boy, Nivazan Zakovashi Gutuma, nobody in Zibane, Sajwise, Yuba Wichani, Sajwise, Team Black FM. Yeah, akajambo kanyuma kavuga ugira itaba imana. Hawagaganje mboga gasunika ruke. Nubwo nabye akunda bakunda cyane ndabwiye ko Olegue afite igitaramo kidasanzwe mu minsi iri imbere. Agiye gutangura guteramisha barundi ndetse agiye gushira habone n'igikorwa cyo kuri n'umuririmbyi wo hanze nashobora kuvuga izina. Jewe sindi manager
amakuru nyene uri kuraduha.
Oya azi genda ayo ndamakuru ndayazi nkumwe mu bantu bakwiganira muziki ya gufi. Ya ndazi nkumwe bakwiganira muziki ya gufi afise collabo. Afise collabo n'umuririmbyi ngakomeye. Afise collabo n'umuririmbyi wo hanze. Eh kandi natwe vuba hit top tv vuba turazana muri rimvi ngaha mbiye kumumenya muri rimvi wicyamamare
Oleg
twese
Oleg
iyo no vyose je ndito mukubura bari baze yuko
akozi ba hit top tv the number one channel in our country asante sana
ndazi mbegurazi yuko Oleg afite ndimo na big fizo na satubi na kidumu
aya makuru nenda yafise ko sinari nshobora kuvuga kuyasohora
Olegue afise ndirimbo afise ndirimbo afise collabo Olegue afise collabo Olegue afise collabo afise collabo na blues melody sivyo afise ndirimbo yahuje blues melody big fizo satubi kidumu malina ni benshi barimbye benshi ndakuvuga izina
iryo bangaririke
ndavuga izina
iryo bangaririke yagaririke muhungu kuko igisagara kigiye gusha muhungu
ndabakunda cyane
asante sana bakunzi ba hit top tv the number one channel in our country muko mutubona numunezero nyene udasanzwe utegerezwa kwishima wewe uko radukurikirana ngaha kuki wowe uto kwishima cyangwa guto kwandika muri commentaire wandika ko na jewe ndishimi wongera unashire ko ntitwigera tunanigwa kuko OLEGUE numutananigwa atigera nanigwa twongera kandi dushimira na leta yacu leta mvyeyi leta yamishigikira ugwaruka leta yami ituma hafi kuri vyose twama dukora twebwe ugwaruka asante sana papa wacu
leta vuma yubahwe asha mzee yubahwe kabisa twigera tunani
kire sio twigirishije asante sana Olegue ego mama agiye gusha